tipo ese. Hayi, negwaza. Wandikumbukira koma. Ndinagera nawe ro nthawi inayake kuchichiri primary school standard 6B. Aha, namba yako ndairenga pa Facebook. Basi ndimafuna nthawi inayake tiyeze. Ndakusowa watu kwambiri. Ukuti ku primary city majeza kumadima kufira atu kwambiri itu ndima kukonda atu kwambiri waidula paka nandiye kudula phone amwene akaza masiku anakunyada bwanji.
Aquí va a pan.